been so long since I wanted to sing a song. Ihlabelele wena mage. Ngihlange nyuka ngidibani simpilo yam. Shalungi kutata nje na ingoma ye kutibongela when ungikhulisile noma bekumatima ungibonisile lutsandvo lolujulile wangibelethelela njenga Utibongela Bonisile indlela neqiniso Sengiyala dilifala Some people hurt you but it's okay velo baqolele Ngikhona kutokubambisa You went to my puta, ngapambi wakoma ge. Ge pasolu yang etemba, na ingoma ye, na ingoma ye. When ungikhulisile, no mabe gumatima, ungibonisile. Lutsandvo Julile, wangi bebetelela Njenga mage wami Na ingoma ye kutibongela Maje mage senkulile Julile, wangi bebe